Radio Public Africa. Radio Public Africa.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 mukakaro 2024 ndabaramukije inshuti bakunzi ba RPA ijwi ry'abanyagihugu nongeye ndabaha n'ikaze muri ano makuru ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Umutumba Kiyonzo uherereye muri komine Bugabiri intara ya Kirundo havuga urupfu rw'umusore rwarayiruteye amakenga abatari bake rwashitse mu gihe yari yafashwe n'igipolisi kiramufunga. Bivugwa ko abapolisi bobo baramuhohoteye bimuviramo gucikana, naho nyabapolisi bobo bavuga ko yiyahuye. Muravyumva muri ano makuru. Amahirangana n'ibice 15% kw'ijana by'intererano ikenewe muri uno mwaka kugira ishami rya ONI yitaye impunzi ku isi hasere ribashe kwitaye impunzi mu Burundi niyo yonyine amaze kuboneka. Ibyo bikaba biteye impungenge hasere, namenyesha kandi ko abo yategerezwa gufasha abanabandanya abiyongera. Twabibateguriye navyo nyene muri ano makuru. Murano makuru kane turagaruka hagati hamwe no mu kiganiro ku isoko mukurikira ku minsi yose ya gatandatu kuri dosiye ya Emilienne Sibomana, nyuma yuko pariki kukira sentare isubiramo imanza ya Gitega yungururije kuri wa 12 ruheshi 2024 urubanza yatsinzwe kwayihuza n'uyo mupfasoni ari umunyamabanga wo kwishyura ry'imyuga Kristo Mwami y'Igitega. Iyunguruza rishitse inyuma y'indwi zibiri yejejwe na sentare isubiramo imanza y'Igitega ariko akaba kiri mu munyororo. Ayo nayandi twayabateguriye kuri mikro muri kumwe na Elvis Nyomwungere. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Duhera no makuru mu gisata cy'umutekano. Hari umusore yapfuye mu buryo buteye amakenga mu gihe ryo ku munsi wa kane uheze buca ari ku wa gatanu igenekerezo rya 12 mukakaro ku mutumba Kiyonza wo muri komine Bugabira intara ya Kirundo. Uyu musore yari yafashwe n'igipolisi kiramufunga amasoka mwamwe akavuga ko cyamukubise cyane ari naho yoba yahavuye yitaba Imana. Abapolisi boba bagombye kubinyegeza mu kwerekana ko umuhisi yiyahuye. Ku bw'agashavu abanyagihugu bakaba baciye bavyura akagoma. Viki Chris n'interetse arabitubwira.
Umusore yapfuye mu buryo buteye amakenga bamutangira ntatinya. Yaba ku mutumba Kiyonza muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Mu ijoro ryo ku munsi wa kane uheze uwo musore yarafashwe n'abapolisi baramukubita bamushyira kominote bongera baramupfunga. Amakuru ava muri komine Bugabira avuga ko uwo musore yiwe aravuze induru ariko akubitwa n'abapolisi. Bukeye bwaho niho bamusanga amanitse ku mugozi mu kizu cyitwa ko aragasho k'abo bapolisi. Abo bapolisi bafibwiye ko bahagaritse ntatinya ariko bakamenyesha ko yoba yaciye yiyahura mu ijoro. Abo bapolisi rero boba bagombye kunyegeza mu kwerekana ko umuhisi yiyahuye.
Yari yasomye abamwera akagatare abatumurira ku mwotsi baramufata rero abandi baramukubita mu nyuma baca mutwara kumufungira ku ipolisi basanzwe bakorera. Niho rero ijoro n'undi kandi basubira baramufyura baramukubita baca bacikanira kuko n'ikimenyane yahavuze amarori nyine mu nzira kuri iyo polisi. Baca bigubwa ariko umwandishi turi ku mwizo yacabwa ko yagiye kwiyahura. Rero icyo kiyumvikana ni uko umuntu amaranza kwipinga boshe nyine yo kitwa pinga akongera akaja kwimanika.
Abanyagihugu bo muri komine Bugabira bakaba baciye bagumuka bararahira bararengwa ko adashobora guhambwa bitadadanutse ngo bamenye ukuri ku bijyanye n'urupfu rw'uwo musore.
Abanyagihugu baca bagumuka nyine abantu babereye icyo basaba yuko bamenyesha icisha umwana wabo baze kwa muhamba bataramenye ukuri kwabyo ngo babone guca k'urwo rupfu.
Ku bijyanye n'urupfu rw'uyu musore ntiturashobora kuronka twizere Imana ya Jike Mustantere wa komine Bugabira kugira ngo agire icyo ashikiriza.
Urakoze Bwi Kristi n'interetse. Mu gisata cy'ubutungane naho parike ikukira sentare isubiramo imanza ya Gitega yarunguruje kuri wa 12 ruheshi 2024 urubanza yatsinzwe rwayihuza n'umupfasoni Sibomana Emilienne umunyamabanga wo kwishyura ry'imyuga Kristo Mwami y'Igitega. Mu rupapuro rw'iyungururizo yandikiye sentare gatamburamanza pariki kukira sentare isubiramo imanza ya Gitega ivuga ko abacamanza baciye urwo rubanza bihenze mu gusoma no mu gushyira mu ngiro ingingo y'267 y'igitabo mpanabyaha. Ikaba yasabye rero sentare gatamburamanza gusambura ugo rubanza ikarusubiza inyuma rugacibwa n'abandi bacamanza ido nido na Eric Niyonzima
mu kwandiko bwo kunguruza gwatwe ku mukono no mushikiza manza duwayeje Joseph Desire avuga ati ndugwetwa mugina tubandikiye kugira ko kubasha dubabwa n'amategeko bubitwemerera dusariseswa gingingo RP 33 36 agakwego jete yafashwe na Sena isubira mu manza ya Gitega ku igenekezo rya 28 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 mu rubanza ruhuza parke hamwe na Suman Emilien dugwetwa mugina nkuko tubisoma mu ikopi ry'ugo rwandiko umushikiza manza avuga ko Suman Emilien atanamwe yigeze kana izemezo vyivye yagije patiri na Karukimana Roha ari impamvu umucamanza yari yamahanisha anamahanisha imyaka 5 uwo mushikiza manza akavuga ko parike yatangazwe no kumva umucamanza wa Sena isubira mu manza yeza Suman Emilien kubyiwe rero aho umucamanza avuga ko mu bintu bitatu bagendera ko kugira havugwe ko abayicaha habuzemwo bibiri ivyo bita element materiel na element moral mu gifaransa ivyo yanagendeyeho yeza Emilien Suman fanaho umucamanza akaba yasiguye ko igihe umushikira nganji yasaba kama bakogwa yoshigwa abona ari wo mufasomi yafashe jambo agashira abona yo mabi kubyiwe rero yaragambiriye kwararaza patiri na Karukimana Roha ahubwo we yari kakomira icyaha kubwo umushikiriza manza yituye Senari na inyuzwa mu gisata cyo ca gasambura manza abacamanza basubiyemo ugo rubanza basomye nabi banashira mu ngiro nabi ingingo ya 267 y'igitabo mana vya pahera saba Senari gasambura manza ko yosesa ugo rubanza ikarusubiza imbere ya Senari isubira mu manza ya Gitega gutyo rugasubirwamo n'abandi bacamanza
ke Niyonzima indwi zibiri rero zirarumanye kuva Emilien Suman yizwa na Sentare subira mu manza y'Igitega ariko rero kugeza ino saha aracari mu buroko umushingwa manza Janje Bigirimana avuga rero ko aramategeko ariko arahonyangwa ko ari uburenganzira bwa Emilien buriko burahonyangwa kubwiwe kuva yizwa ijari bikwiye kwamazwa n'iyindi saha imwe mu ibohero reka twumvirize umushingwa manza Janje Bigirimana
uno musi ntivyumvikana kuri no saha yuko Emilien Sibomana abarizwa mu ibohero na kamara maza umunsi wose urenga ko isaha yose irenga ko Emilien ari mu ibohero na mategeko ari karatotezwa na mategeko ariko arahonyangwa n'uburenganzira bwa Emilien Sibomana buri kuburaho nyangwa ni kuvuga inzira sentare yafashe ingingo bafashe yuko uwo mufasoni yambi kwizera uno munsi abari bajeje kumukurekura basa nk'iyo ngingo ya sentare bayigwije n'ubusa ivyo navyo bikaba binyuranye n'amategeko cyane cyane mu gitabo kigenga iburanishwa n'itohoza ry'imanza z'ivyaha aho basigura neza yuko mu rubanza rw'ivyaha cyane cyane y'umucamanza yari kwiye umuntu yari afunzwe ushanke yagirizwa icyaha umuntu aca aja mu kibanza umucamanza yamushizemwo gushika aho urubanza kumbure rushobora kuba gwungurujwe n'abashikiriza manza ruzocika bisigura yuko bimwe bakunda kwivugisha ngo ministere publique chanque ubushikiriza manza ngo bwunguruje ku rubanza ruba rwatumye umuntu yambikuze chanque ari kugwa ivyo bitezwa gukogwa ariko umuntu yarafunzwe chanque yari atidegenja yamaze gushigwa mu kibanza umucamanza yamushizemo rero umucamanza yaravuze ko Emilien atezwa kurekugwa nta ngingo nimwe ishobora gusigura yuko uno munsi Emilien agifunzwe
kubwa Janje Bigirimana abo bariko baba intambamye kurekugwa rya Emilien Sibomana bose bakwiye guhanwa dusubire twumvirize umushingwa manza Janje Bigirimana
tugasaba rero yuko abantu bose baba inzitizi kugira ngo iyo ngingo ya sentare ije mu ngiro kugira ngo Emilien yidegembye kubo kwikubita gashi bakamenya yuko uko rwuhohotera uburenganzira bw'umuntu ari guhunyanga amategeko ivyo nabyo bikaba tabyategezwa guhanwa tugasaba yuko kubo kwikubita gashi mu gihe batabikoze naho abajeje gukurikirana kubahiza amategeko mu gihugu bashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo abo bantu batubahiriza ingingo za sentare bahanwe hisunzwe amategeko
erupeya
ano makuru tuyabandanirize muri politike ingoro y'umugambwe Sawanya Frodebu iherereye ku mutumba na zone mitagataka komine Bubanza intara ya Bubanza yarononywe n'abagizi ba nabi bafutanganije inyandiko z'uyo mugambwe hari kwigenekezo ry'indwi muri kuno kwezi kw'indwi nyene izo bikaba bishikirizwa n'umuvugizi w'uyo mugambwe. Phineas Ntigaba amenyesha ko iyo nyifato yo kutihanganiranira muri politike icafuza isura y'igihugu, ari nakasaba abajeje intwaro n'ubutungane gukora amatohoza ababikoze bamenyekane kandi bongere bahanwe. Tumukurikire.
Abagizi ba nabi barashoboye kufutanganya inyandiko zari kwiyo ngoro y'umugambo Sawanya Frodebu, amabara aranga umugambo Sawanya Frodebu arononwa. Biboneka neza ko ababikoze bafise umugambi wo kugira bononere umugambo Sawanya Frodebu uburabuze mu bikorwa uri kurakora, na cyane cyane muri iki gihe wari ku rubuga kandi abarundi benshi bawuhurumbira. Ni nacyo gituma rero umugambo Sawanya Frodebu wiyamirije ukongera utekatera n'ibyatsi abo bantu bakoze ibyo bintu bitajyanye n'ingendo ya demokarasi, aho bariko baracafuza igihugu mu gutuma biboneka ko mu Burundi ukwihangana bya politike kuriko kurafata ikibanza. Nacyo gituma dufashe kano kandi kugira ngo dusabe abajejwe umutekano, bajejwe intwaro, bajejwe ubutungane, kugira ngo habe amatohoza akwiye, izo nkozi z'ibibi zishobore kumenyekana kandi zihanwe hakurikijwe amategeko, kuko umutekano w'abantu n'ibintu byabo bibazwa leta. Bituma dusabye ko ibintu byacu byo kubahirizwa kugira ngo iteka umugambo Sawanya Frodebu gateka kaboni gahungabane. Turasabye kandi abanywanyi b'umugambo Sawanya Frodebu n'abakunzi bawo kugira ngo bareme. Nibi byabaye ntibatere ubwoba, ahubwo bibaha ingufu yo gushwara igihugu cyose kugira ngo bitegurire neza ibihe twimirije by'amatora, bahimirize abantu bose bashobore guhurumbira umugambo wacu Sawanya Frodebu. Kumenyesha kandi ko inzira guhemuka n'abakunzi b'inzira guhemuka ko ibyo byabaye bitaduca intege, ahubwo biduha ingufu zidasanzwe. Ari nacyo gituma tubatumiriye ko mu minsi ya vuba tuzoja kwinjira iyo permanence iraho nyine ku mutumba.
Muri politike nyine kandi umugambi Kodebu uratewe impungenge n'itegurwa ry'amatora yimirije ufatiye kubashyizwe mu mugwi w'igihugu ugeje gutegura amatora hamwe n'abagize imigwi ijejwe amatora mu ntara. Ku bwa Kepa n'ibiza arongoye umugambi Kodebu, uretse ishyirwaho ry'itegeko rikumira imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi kubera iduzwa ry'ingwati isabwa bitoza ukutihanganiranira hamwe n'iterabwoba byibonekeza mu mihingo itandukanye bitanga umwizero kuri ayo matora. Umukuru wa Kodebu asaba abanyagihugu kudacika intege bakazitaho cyane cyane kuzocungera neza ayo matora. Dukurikire Kifa n'ibizi arongoye umugambwe Kodebu.
Mu mugambwe Kodebu turafise impungenge ingene amatora y'umwaka w'2025 ariko ategurwa, mbere tukabona yuko ashobora kuba amatora mabi gusumba yamaze gutegurwa yose, kuko n'ubwa mbere habaho umugwiseni ata muntu n'umwe arimwo ari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Turavye n'imigwi yashizweho sepi ku bantu bashika 52, twovuga ko arimwo nk'umuntu umwe gusa ari mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Abandi bagizwe n'umugambwe CNDD-FDD bakagirwa n'imigambwe icuditse nabo, eka mbere harimo na ya mashirahamwe usanga yegereye cane umugambwe CNDD-FDD yasanze akebura ubutegetsi nta na rimwe bashizemwo. Tukanatangazwa mbere n'ingene hageze mu gushiramwo amashengero n'amadini batibutse gushiramwo yagirize Katolike, tuzi yuko yama itanga impanuro zibereye zishika ku nyota abenegihugu. Ivyo bikaba biruko kandi mu gihe bashizeho n'itegeko rigenga amatora rikumira abandi mu kuduza bimwe bita ingwate, haba ku mukuru w'igihugu, haba ku bashinga amateka, eka mbere bagashyiraho n'ibitahoraho ingwate kuzerekeye amatora y'amakomini. Tugiye kuja amatora kandi tuzi yuko bagerageje ku buryo umugambwe ukomeye wari usanzwe uri muri opozisiyo wamaze gusamburwa, kandi ugasamburwa biboneka neza ko harimo uruhara rw'umugambwe cyangwa rw'ubutegetsi. Zumvikana yuko aya matora twimirije ata kintu cy'umuco cyangwa cyo kudakumira umuntu eza ngo yarondereko ariko nubwo biruko dusaba barundi yuko batocika intege kuko izerekeye intwaro nziza no ha demokarasi iraharanirwa bashishikare bitegurira amatora na cyane cyane bitegurira kuzoyacungera kuko turavye ingene abene igihugu bipfuza ko ibintu bihinduka turizeye neza yuko hamwe abarundi bahagurutse uwogomba guhindura ibyavuye matora atantambwe n'imwe yotera ikindi nuko n'amakungu yoshishika kwikiranira hafi bera mu gihugu kuko turazi neza yuko buno bukene turimwo bwagiye buratumwa hanini nuko hagiye hategurwa amatora atabaye mu muco akazavamo indongozi zidafise ubushake kumwe n'ubushobozi gukorera abene igihugu
Nari nabibabwiye mu ntangamarara yano makuru ishami rya Oni Gitaimunzi ku isi hase rirarira yo kwarika ko ritariko riraronka amafaranga kugira ribashe kwitaho abo ryashinzwe mu Burundi hase rivuga ko kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu yari maze kuronka ibice 15% ku ijana gusa by'intererano ikenewe uno mwaka ni mu gihe abantu itegerezwa gufasha babandanya biyongera Eroje Divin Remesha
Amahera yose ishyira mu gitayi impunzi ku isi HCR risaba kugira giteho abantu rijejwe mu Burundi muri mwaka wa 2024 ni miliyoni 98 n'ibihumbi 300 by'amadolari y'Abanyamerika ariko ku bw'icyegeranyo cy'ishyirahamwe ryasohoye kuri no wa 12 uku kwezi kugeza kwa 30 ukwezi kwa gatandatu ari hamaze kuboneka miliyoni 15 n'ibihumbi 230 by'amadolari y'Abanyamerika ni mu gihe muri icyo cyegeranyo cyayo HCR ivuga ko igitigiri cy'abantu amakungu yayijeje mu Burundi kigiye kuguma kiduga ivyo rero kubga HCR bikaba bitumye igihengeri kibandanya kiba kinini kugeza kwa 3 ruheshi uyu mwaka rero HCR ivuga ko yari ifite abantu itegerezwa gukurikirana bangana n'ibumba 342 na 300 muri abo harimwo abahungutse bafashwa na HCR bangana n'ibumba 243 na 900 impunzi zatsinda ro mu Burundi bingana n'ibumba 87 muri bo harimwo aba mu makambi n'abandi baba mu bisagara abateje bizabo bangana n'ibumba 8 na 300 2,200 bagisaba ubuhungiro hamwe n'abangana na 800 bahakwa kuba mu batagira ubwene gihugu kubahungutse icegeranyo cya HCR cyerekana ko ingo 80% muri zo babeshejweho n'idolari ridashika rimwe kumunsi ivyo ngo bituma ingo nyinshi cyane cyane abegereye imipaka bama bajyabutse imbibe z'igihugu bajya kurondera iyo bacingero icyo cegeranyo kandi kirerekana ko 55% by'ingo z'abahungutse bajya rimwe ku munsi byongeye 88% by'abo bahungutse bamenyesha ko batigeze basubira kuronka imfashanyo z'ibifungurwa uretse izo baronse bakiri mu makambi y'ifata kibanza yakirigwamo abahungutse
tubandaniriza no makuru kuri no nkuru y'umubabaro imbere yuko dutandukira igice gihariwe ikiganiro ku isoko abaharanira yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi bari mu mubabaro mwinshi inyuma yuko umwe muri bo Celestin Uribikiye yarasanzwe ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe Rigiteka ajyamiye ukuboko kw'abagabo kuruno wa gatanu Celestin Uribikiye akaba yaramaze iminsi mike amagara amukitse isamirizi erupeya ejo ry'abanyagihugu irifatanije n'ishyirahamwe Rigiteka we n'umuryango w'umuhisi hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi muri rusangi mu mubabaro barimwo muri kino gihe yongera inabahoza
erupeya
Tugeze muri mwa mwanya wahariwe ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku kuntu Sentare isubiramo imanza ya Gitega yejeje Emilienne Sibomana ari kinyuma y'indwi zibiri akaba kibarizwa mu ibohero ku isoko mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure ryisumbuye rya Christe Roi ryo ku Mushasha mu ntara ya Gitega aherutse kurekurwa na Sentare y'iyungururizo ya Gitega kuwa kabiri mu kakaro uyu mwaka w'2024 ariko n'uno munsi ntaridegembya inyuma y'indwi zibiri. Gishasha muri urwo rubanza camenyekanye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 12 mu kakaro aho ababuranira leta banse urubanza rwaciwe baca baragunguruza muri gasambura manza none hoba hisunzwe ingingizihe kugira ngo Emilienne Sibomana abandanye apfunzwe kandi yarerejwe n'ubutungane. Amategeko ategekanye iki kugira dutahure neza ibijanye n'ico kibazo? Reka ndabayikaze muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu munsi wa gatandatu turukigenekerezo rya 13 mukakaro umwaka w'ibihumbi 2024 mukaba mugire mugishikizwe na Jean Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze. Urubanza rwa Emilienne Sibomana rwagiye rurarangwa na byinshi muri no minsi iheze. Kwigenekerezo rya 2028 ruheshi umwaka wa 2024 yararengutse imbere ya sentare yungurizo mu ntara ya Gitega. Urubanza rucaruja mu mwiherero. Ingingo yo kumweza yasohotse ku mugoroba w'igenekerezo rya kabiri mu kakaro uyu mwaka nyene. Emilienne Sibomana akaba baye umwere. Ingingo yashimishije abatari bake na cane cane abahanira agateka kazi na muntu. Kwa 10 mu kakaro Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure ryisumbuye Kristo wajye kumushasha mu ntara ya Gitega yaramenyeshejwe iyo ngingo y'ubutungane imukura kwicaha cyo gutanga amakuru arimo ibinyoma. Ingingo yategerezwa kumusubiza agateka yambowe kuva agihagarikwa. Yamara gushika uno munsi Emilienne Sibomana aracabarizwa mu ibohero rya Gitega inyuma yo kwezwa. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 12 mu kakaro ababuranira uruhande rwa leta bafashe ingingo yo kwanka urubanza rwaciwe na zentari subiramwo bahitamwo kunguruza muri gasambura manza. Abize ibijanye n'amategeko baranegura ihonyangwa ry'amategeko kuri urwo rubanza kuko Emilienne Sibomana yategerezwa kuba yararekuwe yidegembya. Umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mu ishirahamwe Erukristo gishinze kugwanya itsinzikarizwa buzima rya kiremwamuntu Akate Burundi amenyesha ko amategeko atomoye. Amategeko y'u Burundi ategekanye yuko umuntu yejejwe ategerezwa ubwa mbere guca ari kugwa hatitaweho izindi ngingo zo kunguruza urubanza.
Akate Burundi turabazwa cyane nuko Emilienne asanzwe yarejejwe n'ubutungane abandanye afungiwe mu hero rya Gitega kandi yateza kuba yidegembya kuvaho sentare subira mu manza ya Gitega yerekanye yuko atacaha yakoze. Ibyo rero tubivuga twisunze ingingo ya 262 gitabo kigenga amatohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha. Aha rero murabona ko aci Mr. Limited turindiriye yuko urwo rubanza rushira mu ngiro bakarekura Emilienne. Mugabo aho kubona ibyo tukaba tubonye ko umushikiriza manza yahisemwo gusambuza urubanza muri gasambura manza twibaza yuko cyari cyatumye bamugumiza mu nyororo. Bibaza yuko kuba bashoboye gurungika urubanza muri gasambura manza bizoca bibaha isiguro yuko baba baramugumije mu nyororo. Mugabo aha twagomba kuvuga yuko muri iyi ngingo ya 262 isigura neza yuko iyo umunyororo yejejwe kucaha aca asohoka ibohero naho umushikiriza manza yo kunguruza urubanza haba ku rugero rwo guhinguruza canke muri gasambura manza. Twasaba yuko iyi ngingo yo kubahirizwa kuko umushikiriza manza kubona yari uno munsi yahise ngo kushira urubanza muri gasambura manza n'uburenganzira bwiwe. Mugabo nta na hamwe biza kumufasha kugira ngo agumize Emilienne mu munyororo nk'ahumenga hari amategeko yo bari karubahiriza. Kumugumiza mu munyororo n'ubu biguma ari uku honyanga amategeko. Aha rero twagomba gusaba yuko ubutungane bwo kwikubita agashi ntibube bwo rubwo bwa mbere bwo guhonyanga amategeko kandi buhamagariwe kuyakurikiza. Nta gateka na kamwe biha ubwo butungane kugumiza Emilienne mu munyororo ahubwo bikurako icyizere uko cyari kingana kose gato abanyagihugu bari bagifise. Ko turasaba rero yuko umushikiranganje w'ubutungane umushikiriza manza mukuru wa Repubulika bose bakoresha ingufu bahabwe n'amategeko kugira ngo bategeke iyi ngingo ya sentare ije mu ngiro byihuta Emilienne ashobore kuva mu munyororo yidegembye hanyuma imanza nazo bahisemo kunguruza muri gasambura manza zibandanye mugabo abandanye yidegembye. Okay,
Emiliene Sibomana yari yaciriwe urubanza na sentare nkuru ya Gitega yari yagirijwe kwambika ibara. Laurent Ntakirutimana umuyobozi w'ishure Kristerwa ryo kumushaja mu ntara ya Gitega ko yashurashuza abana babigeme biga kuri iryo shure hari mu nama yari yaremeshejwe n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana mu kwezi guheze igenekezo rya 13 ruheshi. Emiliene Sibomana yari yarengutse muri sentare y'iyunguruzo ya Gitega muri urwo rubanza. Emiliene Sibomana yari yamenyesheje ko adatahura ingene Padiri Laurent Ntakirutimana akiri umuyobozi w'ishure n'ivyaha yagerezwa. Ni naho duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere ndabisango ku munsi wa gatandatu uza ndababwira nti na gahwana.
Cari ikiganiro ku isoko.
Cyuti bakunzi ba RPA ijuje abanyagihugu no ku kiganiro ku isoko amakuru twabateguriye kuri no wa 13 mukakaro 2024 agarukiye. Mwakoze mwese mwabanye natwe kuva mu ntango z'ano makuru kugeza ahagarukiye. Nshimire kandi bagenzanje bo mu ruganda hamwe no mu buhinga bw'ivyuma bakoze ibishoboka byose kugira no makuru abashikira iwanyu. Elvis niyo mungere nje nayo ko ndabashikiriza ndabike banure ndabipfuriza amahoro n'umunezero ahiwanyu.